Vuta boy. A ka vuta ba fan. A ke tlo tsere ntle fo a tsama sebere ba gaiso a DJ Tagzin. A be di tsa fela fa a re wa itse ke. A vuta. Ra vuta mfana. Wa go itse go vuta ba re. Ya botho kra go gerisa bona go beletsa go betsa o itse gore wa itse ga ona dithata tsa gore wena o ka feletsa fa o mo khona wa mo vuthela a mo vuthela botlela ka bo malome or bo my outer ba bantswembele ba tla go bokete ka boy a ke ne go le gore re feletsa fa re keteka a bile re ketekisa le go le bogisa a bene gore ba feletsa fa ba gola mo tsatseng ala gompieno di bela tlhengwa ma Afrika borwa a dumela ka le ka tsong gore ditse session sa go sama boratwa o le gone a ke ne ka mo khone tseleng jana a ke bone ke go itse gore fa le gore wa keteka mo tsatseng ala gompieno o keteka fa le kamogelo innocentia a wa keteka kgaitsadi ya ke fa o tshwara fa di le soba babedi le bongwe o nang legal ee botho a dinotlolo keo a be re go bona fa a pretiki ya mai le ene wa keteka fa kgaitsadi ya ke mo tsatseng a la gompieno o boikanyo bix a sebogodi wa keteka maitsebong a tsatsi la gompieno Sharon Bontle Modiko a wa keteka le ene kgaitsadi ya botho a real abopo the poet a resei wa keteka ke bone ke tshepa one modise ka gare ga ba bangwe matshediso a motepethekiso masego re a leboga sebolaneng a phenyo a P Daddy Spencer a ke bone gape le Bernard Lwabile a fa le gore o ka kgore mo Aforika Borwa a re tsena mo satsing e le le gore re tla re lebile fa mo betsetsong e ka nna lesome a go gola fa Abriel Mokel ebile o se lebala gore go gola fa Lesifiso Myeni aya no bontletle ba fa kholi nyawo diseng go na gade e bile ke feta fa ka bana tsa o botlhokwa a mo dire ka rona fa re wa itse king ke godisa mama ka fa drag em tsi la ka bos ya go di ya se tibo se go ka tlhola bana tsa le some are hey o tsore jalo di ngwa ga di kana maswa mane le borobongwe are shout out to my mother Mangizi ale ka kwa Lichtenberg are o mona ka letsa ba segole ba tlhogonono ramasedi ya baba le go fitlhela mo tsatseng la ka boso a mo okeletse a ka boso le ka boso go tswa ka go le thank you.